yada se ja obane ho nkron kron ye de kase ebre wodi so amme na me de ko baba kwase nnuma ka che won de tu frank pa 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 de ma pepepe wase pepepe o se aso lai aso de no wa odi aso so na odi atudwa se he masa ne ma gura ni so o gana fo kura ma ne feelings wo mo ma ne fans wo na mo ne ejai wo difference sa res won na ekro no nyina ne se adwumade a waye wo gana obi ani mu na me no anu so abun ni se baba kwase wanda kwa diba ya kufuwa bila so. Enu wako keka brafuwa kasi ya ni yadima anuone ni yadina msu huuuhu. Wasa wea. Wanini ya uni mwa uwa ya na juma webie nya sementwa. Gana fwane eni nukulentia. Na kwa nuwe di preze wadi trimnyende. Ati ya wapesu wadi ya nisuo. Enti wa mwana kwa enu wanukura anuahu. Timu wa di policies bebanu. Timu na ya karadu wa bibi ya dita na kwa emu. Tipapa kwa sinu misa mwadi ya tujano no.
Openi ya watu franka ama PPP ama nyuko ndokta Papa Kwesi Ndum. Ayaye ya die ene kasachebi ede ama nikuwa maa. Wanu wa mwenye na wani swadi hunu bakuwa wapresi ubedi nkunim ewa omeyi abatumu. Ebra wane nsa mchofu wedi nkwamo enu waditu ujwa se. Eishia mubebriba waye nyina wadesha gana fose. Wamu wanshashe ya pebia ubeti midi abuwa mwoma gana enyi akwa prompromia kwanso. Na wahau uihia eni ahuchira gana fuwo mnubeyi wamu efrimu. Wasi wama fuwa beka ya ukwedi juma kesi ebia ya convention ewo trade fair. Na enuwe chino wabuwania mabibri so echere gana fuwa. Echere sasu wamu ba wamu dinsa chere papa ebeba. Dr. Pakwe Sindum echere mwa wase. Eshishie bebre enwa wa PPP amanyukono edibebwa omagana. Sinyami ya dum emwodi nkunim ewa fia batu ni mwa.
Progressive People's Party. Yeti bibi fofor, bibi suonkong, ni yeti labo buwazi, ende. Anyade yesterday, wonka febino mna wamba makasa, fomakasa, debi. Anayaka chaitro bibi ewa krateru, no binka kinkan o bibi, no wombo nse no wonko fironka da, debi. Yes, yafa ibinum nyone si ho. Dede ya kade ya baye amagana mamu. Wonko, no wonke ya no mumpe simpe simu. Wonko june huye. Na wombe kanyishita hen. E kone ya bafum, ema ze yes de obadu no. Kone ya bafum wabadu. So yesika, wika kefe fi nyimpa. So yimpa, wana no, abadu no, ya baye ma, demahati kwa yesu, opede obadu. Abadu no ya baye, ema wabadu. Sende, enyen, tenyim de, enyen bir. Eko abenu mamfianan, ode ye bibi, enti ye pede ye bobo yon. Ama gana fu, mwa adwini sisa, no watu waba, ama Progressive People's Party ya. Yedu wada, ne yashasi, ne yariye, yariye. Ende yimpo, ibini mungu yina, wese, oh, wankro yimpo, wana wari ye. Nasa wakwe, yempede oye kasape, yempede oye bibi, vya hata aside ye bobo yon. Yeye krado ama yeko duwa ana ya shasi de yeye
ana ndi ati akonwa so ya edaga na hawo hwese bibia de na kwa mu eye his excellency John Dramani Mahani ya da no central region ye hurusuwa nza ni wo ba ni wo defense ye ni wo se nwuma ye ne de ene mahama paper ene ya shantawale de wo tena ne wo kura no amu ye no amu de juela ka de ni se mu no wate popom pop ay never need to so de ka se wonya ali na kro beti na so e de akwani baby ay enene ye de asabo si wo ho na meka ho asem ya ne ntoto ay na yewra eye boama what example what example kwa kubu ahene ena wo de atodwa deputy communication manager was you oh masa abato ay kwa December 7th kind of what ade no wiem ma to be bia won mutima won ni sa eh won ni amafo di nko mo se se de jo mahama ye adwuma ho won ma na yifie nan pa o ma anya hwe eh so won yire won di bika ho cause won meda be sori won kwan ya ye won meda be sori na se hwe se de ase kri kwai ya won mu jae bonu so wa hwe na ye ka ni entu bia nto aso nto won se Ghana kwan bia so 1 million votes is celebrity.
Openi ebe di echi a wo hwe nkuda hudie samso e ma National Democratic Congress NDC kwa kubwa ahia bo amane se Afia baye beto ne mampani John Dramani Mahama ene bedi nkunim na wobesesa ema beboro opepem baako ade abu nana adodankwa kufu adukomu se de be a wontimi nya ne ho hwe wose nadase ne se NDC amanyoku ekɔ mfifi mantamu se wakwa kɔpɛ afintu abɔ ho ntoma no bibia kɔdwodwo ɛmɛ ɛyɛ asumdwe mu wose hwɛdɔm ɛba yɛ ne ahomkeka nipa de hye a wɔ mu a ɛyɛ adanse yɛ kyerɛ se wobɛdi nkunim prɛkɔpa afia ba no yɛ nkɔ no akompirim no
yɛ wini aba na wie de aka a yɛ bɛyɛ ne se yɛ margin no ɔne yɛ pɛne dodo margin no ɔne yɛ pɛne dodo yɛ botae ne se ebetumi anya about 700 to 1 million different votes on say last 8 years Professor John Evans Atama is a pension no yeah the 45,000 pen the BTMPP for eba second term so your mama the 375,000 in the BTMPP for this time your bota yen say about 700 to 1 million vote difference and na ye the baby to me no tin ye adwuma din win any dey an Kenya dey an kedwene ho kura because wo hwe ne ma e koso ene Ghana fo ene gie no enka bo mu aba o mai mu ahoto aba o mai mu ye nwi ete dey sipade ye wo mo sise John Draman mama transfer fo ye sika ho a ontumi nto aho kire na se nyina ontumi mu obi aho nto no de
Eh, Dano, is that celeste? What kind of speech? And yet, so would now when you are saying, ah, sing, what him the president? So, so first lady, all day, but you know, can we are in the Nazi album? Eh, Samia, who could have done it was when the MPP, one youth organizer, to say youth with the swag, go. Eh, Samena, no, Anne, what is about to Johnny Nanso, Copia Moo, and Sukumado, Ben Braqua, no, Coco Pia Moo, no more trade funds, and that's a mere friend, and no one's Wobeka. Hey, wasn't the MPP very attractive? Ah, very fantastic political party, and now the Dunqua Gufado. So, what Bassa and what did it in the teaching now? Na guess you would just warm himself about one of the Nana, and they, a dear walk on was in the Bebunu. Muna niye mekura mumukura to me mumma from door to door, from house to house, niye Jehovah phobi wanyum from door to door, from house to house, na mumma niye, sena na niye ubu wa wande sile wa fatri, kai, wabai ye manabe mpa. Yeah, yeah, Samia ukune dia tu jengu.
Okwanyi awo fasua wapesu wedi mkwini wabra wubie nye mwasa munkano. New Patriotic Party amanyoku nu na maya wabu apra, wuguso eni mabunu eni amansan Asia. Oru asami ewuku ya wono ene ye emabunudombo fo ewa mpipi ya manyoko numu akopi emu ewe sikuma odobin brakwa. Ewa mfifi ima ntamua emabunudu kubia womate ediache mpipi ya manyoko nuase wakobwa amwe biano. Ebra wakasi ujumedi enu ase enu wedia futu ma womose. Afia ba ye babe tono emabunudu fansua. Sedebe ye hundede yo ene edie edini padrombe babe kan mpipi ya manyoko nu hunyina. Wombe jiaswa na womwedi mkuni mprekwa womu nkoso ebiyo.
Emabunu. A lead campaign. Ms. Kuma Dobin Brakwa ha mabe. Ya mistra womne se campaign woman jimbo mobu. Emebunu ye dachi yet you mean fan to chacha. Nanado dankwe kufuado ene yenya Anthony Efa. Se wo yema ujaya nwayama ne bano. Se wo yema wasronwa nwayama osrone soso bano. Mede Mr. Fanny Nanado and I'm beton woman is kumo dobin brakwa. And all that constituency ha. Eba ikoko nsensem eba koko fertilizer eba mass spray
tumubi eka che emabunu ni se aka yo kunsun kunsun ni mpepe mu a me wa manyoku asumasi mu ntimi ni asumasifo enhia ye ni nhia ye nka no woso omunyai obi wan di se manyoku ma wo mene ni nya yonko na wo mene no nka sesere bo ba beka wo mo hu esanse ye de dodo ene pre aba wose eno ne betimi aboa ama nana adodan kwa kufu ado asia ba ye ba betu no betimi abeye omampeni
dia meka dia siso ni sey emabunu no wo ma hu ye pa sesebie son ye nko school metna fi omo padwuma emabunu no e peso benya kania dia ye adwuma emabunu no peso mo connecting training na enye ma betimi ye teacher training ama manya allowance emabunu no peso so mo nya adwuma soso a ye betu amuka enti enya me ngwa sey gano aso a wo mo dia kire sey kwa bia ase no ensesensesan no to me eba ya meka dia chiro mo ni sey sabia so eto mre bia wan hwe ye na pause mebre ba moja na eba ye mfa botre ye mfa bia ko ye ye mfa kasapa ye mfa mpani afutuo ye mfa ni die ni ye mfa ntwe titru mpo ye
nua amende ko aja lawyer ni sabia wuku wo mu mu bia ya wo mbo ne ho de ro sana na adudan kwa kufu ado his excellency the president wa mpp mu yes na na kasa se ne wo mama no kwan dark wa kwa ba ko mienu mien satre half we pa de o mumie no pono na ne se mo ka nyina ne se ne small scale industries for no wa za de madwuma akwai dum so e ba ya madwuma akofom wo ne wo se ne ma wo ne ni so a wo peso wa yo mama mo adwuma na de ne e ta ho wo se gane kwano mi se be kwano ni mu a small scale for mo ana mukura ye ye enti wo no so wo ba se wo ba fokoso e wo mo so se de ba focusment no e betimi abemu ma gane yakoye ni mo e ma ne metumi atoto ye de ma ye wo krom he
Opani awotu Frank ama New Patriotic Party nana adodanko akufuado ede ni nkwa nhyesem ede ama Association of Small Scale Industries ASSI efoa na womu edi womu mpenifo finsha na etoso aduasa ewo tamale ewo tifidom antamuse se nyakopon ya adom ebe obaye mpenia wobeboa womu wakwanuese nyina so se de ebeya bibia ebeya homa so womu kon ede womu twi forest mu no wobeyi ni nyina afi honom wase wogidi ye pase enam womu so eno man ebetimi atumpon echemu a wose ne niso ade hunu a wose masi ba ko bia obesi factory ba ko ade asi ho nomu no eno kra beboa ama woni a womu wo ASSI ko nomu no womu soso anya bi papa bi aye wose we no eye ensusuye anya niso ade hunu a man bi tse America Britain Germany hu ya eboa womu enti Nyankopon ye MPP amanyoku adomu a we nom ne enoma a wode ba ebeboa
The primacy of the private sector in the development of our national economy is fundamental. It is the very basis of our economic philosophy, and has been so for the last 70 years. We have never wavered in our belief that given an enabling environment, the ingenuity and sense of enterprise of the Ghanaian will enable us to build a strong, powerful economy which will deliver a good, dignified standard of living to our people. We are hopeful that with the blessing of the Almighty, the Ghanaian people will in December give us in the NPP the opportunity to realize our belief and help bring prosperity to our nation.
Opani a wɔhwɛ akyire sɛ president edema ASSI mumu ni Said ɛne Adom TV nkɔmɔtwitwi mu ɛne ɔdutu dwa sɛ wɔn mu kuo no ɛwɔ akyitaifoɔ ɔpepem nsia 6 million ɛwɔ Ghana fa na nyinaa wɔse emu bɛsɛ aduonum nsia ɛyɛ abenfoɔ nanso wɔse NDC amanyoko PNC amanyoko PPP amanyoko nyinaa wɔn mu ade wɔn mu hwɛ amɔ papaapa sɛ wɔto nsa frɛ wɔn a wɔn mu nyinaa te wɔn mu kwakwa Opani ene wani a wohia ye na twetwe nkomo a wodi tu wom anim sei wom pese wom hia na wom dwondwon wom na omutimi sipo titiru efa afi abato no ho
yesema ye kanu ye tokwa ye si brabe kebe cheche mu nia uba power ye adi na obeye na odi abua wom a ye ye ejuma nketenkete ekuo ya me godu odi be bua ye ene ye because e pinki ye ye nu ye nu no enu jo ye nu enu jo enti bi And in Sena, and as he says, Yantana, sir, Democracy, na can, Yantina Mamu, as a man to me, I'm why. My people come myself, no man, yeah. Yeah, I refer, say, as soon as he, and that's it, who can say, we see. Now, I know Crabbit, my informed choice, near who said, when I said, Yatuman, and I said, when I said, because. So come once them. Let's say you have 4 million. You have a couple million. Anyway, you pay 6 million all over the country. Wama ya ton koko. Wama ya ton budu budu. Wama ya 8 million 1,000.
I'm praying. And I don't know. Ora na bra fukura na kumi yi e kabula fu yi na je dane batwe na wukura ba be fa unko ayi e cha so usu ah wo pepepe wo mu e kasama wo mu ono ba ko no no bre ya no ya hwe wo se ya ha da no zo wote ni ba bi ni wo tie news na excellent John Dramani Mahama yera maheni Kofi Dubai na wo che ni ma hodo wa wa hwe oyo wo Ghana ha se ye ni wo hwe kwan se Ghana fo beto ama no wo Na watu mi atu waso, JM tu waso. Na nukura na njene yisa. Ye woti ese mnuwa wate ya ni esha loto senu wase wayede wase ye. Na niti ase wane mkrofuwa koko. Titi wune sebia hasi ni kotoko. Se ye ye kotoko fuwe tumisha hasi. Na ye, hasi fuwe ni mse kwa mbiasu ya besha omwa. Na no, mastate na refri eti kopo. Na refri anu kakalaka. Na refri ye yada. Na mpabu wapo unya papa. Wani mele mekepo tu. nan ne hwesere no kura asai ene wo boti ayai mukakasa na se ne refri no wenya di ngbone ntie be wi asai ne wo mwe ana se obi ahu ne se refri ntie sai ne subai a MPP fu afa manfo e super easy mami wo munyai na nya o wo se e ba na sai hadwene etumi di bantwu antwe ntutu ye ba na cha so osu se basa dayo na de aka waka wadwene ye so ntie ei na samu kwaso na se ye ka ho se me yenka ye nya ka ye be kan kaza
Mpanimfo a wɔkasa edema Progressive People's Party amanyoko no baako Charles Owusu abamane sɛ wɔn nyan ne enyan kyena sɛ sɛ wɔn hu sɛ Electoral Commission bedwokuo ba panin ɛyɛ mfomso a wɔbɛka wɔno atom wɔne Adom Kaseɛ di nkɔmɔ ɛna wɔka kyerɛ yɛn sɛ wɔn ti aseɛ sɛ ɛberɛ bi a wɔbɛka Electoral Commission adwuma asɛm no na NDC amanyoko asɔre kwako gyina n'akyi wɔse sɛ wɔn te hɔ yɛ adwuma a obi anka wɔn hwee na mmom ɛba sɛ wɔn adwuma a wɔn yɛ no fomsoɔ ba ho anaasɛ sinto bi ba a amanyɔku a wɔn ma Ghana mu nyinaa bɛka abom akasɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribia bɛtumi atotɔ yie wɔse afi aba no sɛ ɛhyɛ NDC amanyɔkuo tirim sɛ wɔbɛdi nkonim wɔ mu a ɛne wɔma ne werɛ mfi koraa na ɔhyɛ aseɛ nsesa ne nneɔma ɛmfiri abankɛseɛ mu ɛsiane sɛ kwan bia so NDC bɛkɔ fie
president kan yɛ a mepɛ sɛ wɔte aseɛ ne sɛ electoral commission fo asɛm deɛ yɛbɛka ne nnɛ yɛbɛka na ɔkyena yɛbɛka na nekyea because yɛntena ɔman mu ma basabasa yɛ mansa yɛka sɛ yɛhu yanka ɛhua bi anka ɛkasa ho mpanimfoɔ sɛ sɛ wankasa woti ho ayiwayibɔne electoral commission fo dwumadi ɔmudi ɔmudi ma ɔman ma ɔmni ma ɔm ho nti yɛ ɔmudi dwumadi no man as amanyɔkuo ne ghanafoɔ nso ɛnkɔ yi a yɛwɔ right yɛwɔ tumi sɛ yɛka kyerɛ electoral commission sɛ mo dwumadi a mudi no sɛ moanhwɛ ani ne yie bɛtumi de basabasa yɛ aba ɔman mu nti mr president ɛne deɛ waka yɛte nanso sɛ ɔmanyɛ ɔm adwuma yi a yɛbɛkɔ so atwe ɔm adwene asi so sɛ abatoɔ da yɛanim no ho hia na abatoɔ so wɔ nsunsuansoɔ ne nsunsuansoɔ bi tumi yɛ ntɔkwa saa ntɔkwa na ghanafoɔ se yɛmpɛ na asomdwe asomdwe a yɛka ho asɛm no yɛprikyi asomdwe asomdwe biribi na ɛde asomdwe ba sɛ pɛpɛre yɛ ama a asomdwe ntumi mma with a free and fair elections there can never be peace so mr president sɛ wogyedi sɛ wonwumadeɛ a woayɛ wadwumadeɛ a woayɛ wanam ntuo wobiribiaa bɛtumi ama wawi ne the next election deɛ a ka kyɛ electoral commissionfoɔ sɛ ɔmonyɛ nneɛma papa na ɛmfa somdwue mmerɛ a yɛbato a yɛbɛto 2016
yɛkɔ ministry of education naano nkwade ɛkɔtwerɛ nsɔhwɛ na nsɔhwɛtwerɛ no mu no shs wɔm deɛ ɛbaeɛ ne yɛse ɛnwɔ ɛnwɔnwɔnwɔnwɔ ɛno koraa na yɛbɛkyerɛ mu sɛ sɛ ɛnwɔ no yɛne yɛnte aseɛ na wɔ mɔkɔ ɔmɔ anim koraa wɔ hamu tetamu mmienu pɛ kɔ na nkɔ de bebree na ɛkɔ ketewa bi na ɛnso ɛyɛ na sisi adeɛ ministry of education sɛ nkwadaa yi sɔhwɛ mɛkyerɛ bec foɔ yi akɔtwerɛ ɔmo deɛ na ɔmo so deɛ no wɔn ani agye ho yie ankasa kɔ yie ma wɔn mo wɔn mo pɛ sɛdeɛ nkwadaa no twerɛ nsɔhwɛ no a wɔn mo tumi twa kama no.
I didn't even think that the results will show so quickly. So in fact, at the ministry, we are encouraged and we are energized to know that yes, harder work lays ahead, but yes, that we can make better and better improvements from our angle. We are not the only ones. Yes, government will have to provide the books and so on. Students will have to learn harder. We know they are capable of getting much better results than we are seeing. So we want to encourage them also to spend more time with their books than anything else at this stage. And that all those other attractions, even better ones, will come. So they won't be losing out. But if they lose out on their studies now, it may be affect them in the future.
And what she and was off for the chair was share and woman sooner and to a saw a soon when you're for Alex Tremé. I didn't need to move ya. What didn't go to share a tongue, what then you say? Woman second and woman ya. Woman sooner, ye said the bear and so be bound for so.
Cover on the dictionary, not adding pa. Now, no, and she said, could do school her teachers, no, ne head teachers or more home, no managers there. As I saw Moshe, sending Cratano, you ever bought home by. If you say your book and crata no boy, your taxpayers' money. They say you could draw Nancy and Rinia, near Saya, Nancy and Crata and Nua, will be forced to buy more. And yesterday, say, or mobile and crata and your baby edico. I never acquire a ministry, young gentum, no amounts or modern crata and so almost some person saying to on big giant box no musa and Phoebe Bree. It could draw a muni mamma of Fran or no Mufrasi and Fensia. In Crata and near man will be a good schools. Obeco schools who are not near man at the home of boxers.
We now come back, eh? Yet the Bramo and Mamma and Tanasu, so Walker and Mamma Herman in Tinti. Not mobile parkias, holiday, I come with that at the home, Monte Mango, Dan Momusia, and take a bet off of Friday. into your task. Mamma found quite a year proprietor, ya, or unique academy, ya, was in for sway. Software no one, their cousin was in them quadaba, and the Debian Facebook, internet, will Google, who can somewhere else, or dinner, who's your new Google. Wo gugura kwa hwa de kro chiremu ade kro ya sokra go betimi atiate o ene ene bibia na wo kwoguguro wo nyetetedi kro be gugura kwa sitita no wonidi ne kro ade sai wose amwa de bia na internet ni yeteso ani ntia kwada nwa mu nsua de ene e ka twi na wo mo hwe wo internet so bonsam e ka twu bonsam kwada hwe bonsam what the painful kwa to be hwe na kwada te ho hwe ya wo san te soka ho wase eba na saa ni ensohwe ni se ya na bekwo no sa mo bo won ani emoa
internet no aba no ama wiase nyina aye ketekete nti cultures e overlap obi wa ha otumi hwe ne ekoso e wo ekirikirikiri nti ama suban no asesa ene fei so ne etoso mienu so no utumi nsa sisia no ena internet no so ntino nkwala no empue bebree omotena machines nechia internet no so a ehwe niam ntio bepue no owo less respect for na yonkofo ana human relationship na sano abano enti ena eba ni sa na emomi afutu amede ma ene se still anu yen values na ye wono as Africans and as Ghanaians, you know, we should still be teaching them. Parents, you know, ebe ye on wafan. No schools, you know, so aye on wafan.
Yes, in the request, you are school, or a JHS school for any over conquered, yes, so. Dio go and quadel, cause you are omokra, baby, omotagrasa, dango ye and chancy. Eh, to ababa womb way. Yea, quabrani, ni pabwanis, and we are. Na woman de hwae janabia wo kwana obi osi wi pa jai buntui e de asi hwa obedwane ya jag ne kakaraka nya asam ketwa ne de ho gana wote so asem mesre na kwade na tisa afa na oma fa praye e de be hwe buntui wo mu wi oma ahomte ya kwade ye ekwaye ahomte sam adisua no kra agba omanmu
Adesua for wo si okor Presby Junior High School e wo Upper West Achimensi mu opoe mantemu e dia to dwa se ya dia wo hochire won pa titu ni bra ewia bebo e na afi nsu nsu to a wonu ntumi entenase ensua de ente wonu abra bo won musua hono de akoye kosi enkosi koda enkoda sa ensemin headmistress of wo school ori regenet in Kromatwum e no leto ye mane bofo Maxwell Kudoko enim e bra wo ba pro wo hoku pie school mu wo ko hwe sene enkoda no si kwa hochire mu e wo school ho
school no wo lorry kwan ho na accident bi si wo ho enti that was 1996 20 years ago July enti education panfo no ekohu in owa ha no e no be mayan asase ye ba isa asase na hwe ni so enti mo fra na kasa na be draw yi na na intense egu eden so na e wo ba bia na school dada no wo no ti ye ba ne yi bai na ye bai no na che say 3 classrooms ya na dan bi esan e na nchense no son enti bi esan na e ka na e bo pata na ye dim pampuru esisi ni ye de ebre egu so enti edu ba bi no e na assembly e ye upper west akin lower west akin e ba be si 3 classrooms ma ye e yi me de na che say te se na ye a be ye mfie aduonu ni no sani ya dane tino saa, enia mebi ya nkoso. Seyane, sey.
Suku mkwadebi ya wani nyakwenye ni adomu kasiye kasa yeno diarefuo, echecho, hawa wanumu femu, wabura wanumu esu ya ndiye.
Siku daino, esu ya tutu, especially ya nzitwa, esu ya ni. Na ya fe e-books ni na, ni ya didrimika efe nsu ya ni. Ndi e-books ni na atite, ni ya di ako, class of four. Enti seria so ba na si ye wa hase enti e brepa ye books ni na tete enti e srese mo ba bua ye na nya books a e besu ade na mo ba sre na e school da ni mo ba si ese ni ama se na suta ye so ye betumi atire mi esu ade na e books ni na so tete
ni ama bi a e high school ma ni ye school da ni e so tutu sensio beta as I say, I hear books in a fifth class near the Colowa Primary. Say, we are so boy near Sandia. If we are not see our class, in Tama, your brother addition.
See a Bible or say, Mount Quadana, quite a woman, Ramon, and woman, I saw him near your Modia. ɛno nti nkwadaa yi bɔ bɛno a yɛ a yɛntie wɔ m ne yɛnom mɔ m na wɔmbɔ mpa yɛbɔ ne yɛbɛka yɛ nyina da ɛha ne yɛde sie ara nom sɛ songo na ɛtoa so olympics yɛbu so rio olympics wode sɛ wode sɛ a wama ansa soɔ ɛsɛ wɔntumi mɔdidiɛ mede asie bɛyɛ gyaa